Whoa!
Whoa, 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 call it a bad romance.
Whoa, 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 caught in a bad romance. Oh, whoa, 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 caught in a bad romance. Whoa, 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 whoa. Caught a bad romance. Whoa, 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 whoa. Caught in the bad romance.
Oh, whoa. Oh. Oh.
Walang ngipin eh.
Sige, talusik.
Oh.
Sige na. Wala tatawa!
Wala tatawa.
Oh, whoa, 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 whoa. Karina ka, bad romance.
Whoa, 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 whoa. Karina bad romance.